gombone duto me piny biro rumo jomo timo dwaro nyasaye gini dagi manyaka chien jomo timo dwaro nyasaye gini dagi manyaka chien piny nikalo gi gombone duto me piny biro rumo jomo timo dwaro nyasaye ni gini dagi manyaka chien jomo timo dwaro nyasachwa ni gini dagi manyaka chien ngima piny ni rumo
ngima piny ni kalo wamanyuru wasana kapod kinde nitie
ngima piny ni rumo
ngima piny ni kalo wamanyuru wasana kapod kinde nitie mag piny ni rumo kalo kanono wamanyuru wasana Yesu ruodh ngima mag piny ni rumo kalo kanono wamanyuru wasana Yesu ruodh ngima
ngima piny ni rumo
ngima piny ni kalo wamanyuru wasana kapod kinde nitie
ngima piny ni rumo
ngima piny ni kalo wamanyuru wasana kapod kinde nitie mag piny ni rumo kalo kanono wamanyuru wasana Yesu ruodh ngima mag piny ni rumo kalo kanono wamanyuru wasana Yesu ruodh ngima
Ipok mar ng'ato ka ng'ato eno yang nua kaka ne watio